tugenda kutendereza katonda oyina ensonga lwaki oyina omutendereza so nsaba oyimike ku bigere ebyo tutendereze erinnya lya katonda hallelujah are you ready to praise the lord are you ready to praise